Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze. Ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Bye Kenya!
Bye Kenya!
Bye Kenya!
Bye Kenya!